Kwa gatandatu itariki 2023 gitugutu mwaka 2021 niho haba amatora ku kibuga ingoma cy'Igitega yabagiye kurongora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara ya Gitega. Uwatowe mu kibanza cyugiye kurongora iryo shirahamwe akaba ari ahishakiye Eric, aho uwobahiganirwa icyo kibanza yari ni ninahazwe Patrick Malike. Ko na kanyamuneza kabari baheje kwitorera izo ndongozi shasha Eric ahishakiye akaba yarose amajwi 15 kuri 22, aho ninahazwe Patrick Marike nawe yarose amajwi 7 kuri 22. Eric ahishakiye yaratubwiye akanyamuneza afise kuba yaraheje gutsinda amatora kuri uno munsi, yongera aratubwira nimwe mu migambi agiye gushira imbere.
Yo utahanye insinzi na kanyamuneza, kandi na kanyamuneza kuri jewe na kanyamuneza ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Imigambi ni myinshi, tuzokora ihiganwa rirerire, kubera tuhora dugira ihiganwa riri mu mapure, tugira ihiganwa rirerire kugira abakinnyi bagire bamenyere inkino. Twiteho cyane amakomine, amasosiasiyo y'amakomine burya nta mupira yakina. Bivanye n'iki uburyo bwo guhemba ba rubitre ntabwo baronka. Tegerere icyo kibazo tuzogitorera umuti. Zogitere rumoti kukuki kibuga kirinjiza yo ekipi kige turaronka dipursa. Muri ayo dipursa tuzokwihutira cyane kuza turafasha makomine guhemba bajya ba arbitre kugira batungaje amahiganwa. Ibibuga burabona gaha dufise ibibuga bitari praticable, si ibyo gukinira ko n'uwimenyereza ku kibuga kibi ntacashobora kuvamo. Kuri ivyo nyakubahwa Mustaneri mwabonye ko ariwe ajejwe komisiyo ya relation publique sponsoring, azodufasha rero kudodora tudodore turabe ukuntu dusubiramo ivyo bibuga, turabe ko turonka aho abakinera umupira, turonke n'ama ekipe aduga mu cicaro ca kabiri, ko duheruka kuronka ekipe iduga mu cicaro ca kabiri 1913. Dushigikira turabe duteze imbere umupira, urabona yo capital politique. Ubwa mbere no saba nk'abajejwe gutunganya ibisagara, iyo bagize hari quartier shasha ivutse bategekanye n'ikibuga cyo gukiniramo.
Haratuwe kandi n'ibyegera bibiri bazofashanya kurongora iryo shirahamwe aribo Kudra Mohamed na Emmanuel Niyongabo. Ayo matora akaba yari yatewe iteka na Mustanteri wa komine ya Gitega muganga Jacques Nduwimana, aho ari nawe yanatowe ngo arongore Commission Relation Publique et Sponsoring. Ninazwe Patrick Marike akaba mu ijambo ryiwe yasabye uwatsinze kuzotunganiriza bose atankunzi mu ntumbero yo guteza imbere umupira w'amaguru mu ntara ya Gitega. Amatora akaba yarangiye mu mahoro n'umutekano ntangere.